weyuda njeti eshime yendola ya mtukufu bwana faidi wa hasani wa ali mrenda na naida na bibi naida wanadhamu dimas kwezi
Vaya, Mandaria Sedicari, 5000. Yeah. Thank you.